muri Mateyo 23 umurongo wa 13 aravuga ngo muzobona ibaramwe bw'abanyabwenge bivyanditswe n'abafarisayo mwandyaryamwe kuko mwugarirana ubwami bwo mwijuru imbere y'abantu kandi nimubwinjiramwo ubwanyu n'abagomba kubwinjiramwo nimubakundira muzobona ibara mwebwe abafarisayo n'abanyabwenge bivyanditswe mwandyaryamwe ni babandi bavuga ngo ndagiye hanyuma nibagenda bitwa yuko babirimwo bitwa yuko aribo bategerezwa kubikora mugaba bakabivuga ku munwa gusa bakaremeka abantu n'imitwaro badashobora kwikorera nimusenge nimwisonzeshe nabo badashobora kubikora nibuwe maso musenge nabo basinziriye bariko baragona vyaneye ubwoba ndavuga ni mana yo mwiju utsundinde usunikira abantu gukora ivyo nanje ntashobora gukora nzofuma ndabireka twese twicane ahubwo ndakubwira ngo bikore nanje vyananiye ndababwiye ngo muzinduke za 12:45 dutangure gusenga ndaza nimureka kuza kubera ntaje mwandabiye ko jewe niho mbane abafarisayo aravuga ngo muzobona ibara bara abantu bavuga ivyo badakora bara abantu bavuga ibyo badakora imizi yose cyangwa bakavuga ibyoroshye bagatanga ikigira 10 kimbwija kirengarenga mugabo barenganye kugororoka bakereka abo barongoye yuko batanze ikigira 10 kirengarenga mugabo ibijyanye no kugororoka bakabigwiza n'ubusa wewe wemeye gukora ibikorwa nubikore ya Yesu akubona nk'injyajya ndakwinginze ntagaruka utarabikora kuko uzobona ibara sije ndabivuze niko yavuze Yesu wigore ukore ndega hari ico wasezeranye vaza ugikore mbega kumuvuga ngo urumuririmbyi mugabo utabijamwe ehe kumurubikore muvuga butumwa bijemwe umuntu wese agera mu bana ki presenta ngo jewe ndi iki niki mugabo atari karabishitsa haguruka ubikore nitubindyarye ariko ivyo twemeye tubikore turemera ngo Yesu ndakwakiriye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje ugasanga Yesu nta kibanza cyo kuganza wamuhaye na kuganza ahubwo ni umuganza ni umutegeka ivyo akora reka ibyo twemeye tubishitse ibyo twemeye tubigenderemo kuvuga ibyo tudakora tuba turiko turazibira abantu kwinjira mu bwami bwo mwijuru ubwacu nitubwinjiremo n'abantu nibashobore kwinjira kubera twabazibiye erega hari abantu babereye ibizibizi abo bakorana hari abantu babereye ibizibizi abo babana hari abantu babereye ibizibizi incuti kubera bavuga ibyo badakora Yesu ashimwe wo kumunwa bagera ku kazi bakarya igiturire nk'abandi bagera ku kazi bakavuga ubujambi inkuru zipfuye nk'abandi ishavu ryama muri bo babanyamahanga bariko barabaraba inzigi kama muri bo kudaharira kudasaba imbabazi bikama muri bo abanyamahanga bariko bararaba ejo washika Yesu ashimwe Yesu ni mwiza akabaye Yesu we uwo Yesu uvuga utari kurabishira mu ngiro bakavuga nimba gukizwa ari uko jewe naravyumvise abo dukorana nkiri kubikogwa aho nakorera ngo nimba gukizwa ari uko ko gucengetera uza kurya amahera y'abantu biturira uhaha mujye mbona twese ari cyo kimwe none nk'abo bantu bakizwa gute bari gukizwa gute babona ari cyo kimwe ukijijwe abananya kurya ibiturira ubudakijijwe aragi biturire kudakora bituma tuzibira abantu reka amajambo twumvise tuyashire mu ngiro reka amajambo tuvuga tuyashire mu ngiro